eyes. In my dreams, I see him steal through the crystal silence of the night. Away from life now, all alone I can reflect. If it stayed, or if he had stayed. Oh, I know those wondrous games that we would have played. As long in time, our paths will meet, and then we will feel the joy we both have known. Da 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 da
Yeah.